Beluqhuba ugwayimbo kwiilokishi eziliqela kumasipala wase-Nelson Mandela Bay ngalentsasa, Olugwayimbo, lunwenwele, nakuhola, wendlela, kwicala laseCoega, lohola, wendlela, uvaliwe, kwaye abaqhankqalazi, batshisa, amatayala, Ngumbhodamo, kula ndlela, njengoko zijika, izithuthi, zihamba, nakwicala ezingafanelekanga ukuba zihambe kulo, ngelizama ukuphepha oluqhankqalazo. Intatheli yeli jelo andangqoji usenzelele ngxelo elapho kwindawo yolugwayimbo.
Dimenhle lene qhele ukuxakeka zimoto sehla senyuka ngu-Ntulona ophuma eGqeberha. Namhlanje ke ubuyabona kuthencwe ngenxa yoqhankqalazo lonoteksi nabo ke bakhalela inkxasomali ye-COVID-19 besithi intoba ithe yanikezwa imibutho yonoteksi ayikhange ifikelele ezandleni zabo. Kodwa ke ubungajonga kwakhona apha ekunene kwam kukhona imoto eziliqela kwaye leyo indlela igcwele kunesiqhelo yileyo ke iphuma emakhana. Makhanda rather isiyang apha yakweli laseGqeberha igcwele kuba abantu baxakiwe into babazodlula njani bangene ngaphakathi kweGqeberha kuba kuvalwe ngamatayari abantu batshisa amatayari bavalile kodwa kenye into ocacayo apha into yobana njengoko bekhe kwatshiwo banabahlali bazawuthatha lithuba nabo baqhankqalazele inkonzo yenzekile ke loo nto ngenene abahlali sele ilixesha ngoku besizoguma apha kwezindlela beqhankqalaza besithi into babafuna iinkonzo ezifana nezindlu bafuna amanzi into leyo abathi intoba ayide yenzeke kodwa buyajonga kwakhona apha emveni kwam akukhona umsi omnyama into leyo icacisayo nje ukuba bayaqhubeleka abahlali bayatshisa kwakunye noteksi baqinisekile intoba baza kuqhubeleka ngolu qhankqalazo lwabo de babe bayamanyelwa kodwa ngoku usuka apha kum uandangqonji sibuyela kune studio.